Zacho, umotesa.
A double lug. Ha monate le kae bana beso dubelang hape hagata fela ke a le dubedisa tsatsi le la kasheno mona ho Epic Vision Entertainment ena e le shebeletseng bana beso ke The Real Talk le na fezi le le panakisi mens aka Mr. Die Hard Hustler. Yeah, so bana beso ho yetsa yetse hore eish hantse ke cheatsi da ke le busy ko Google ke checka dilo and I'm like, oh wow, dilemong tsa ho feta there was taba ya hore na entleke why Cassper Nyovest a soka aba a feature on the podcast, you know. And then as I was checking the honona le this other guy who once made a video ka taba ya Cassper, I don't remember hore na who he was fighting kana kotsane ne hantsa pusha taba ya boxing wa bona, and then that guy was pushing taba ya hore he was talking about taba yenu ya hore Cassper said hore if he loses that fight, aje hopola hantona lona lemang, if he loses that fight he will go podcast and chill, but it never happened. Otherwise bana beso tsatsi lena la kasheno ke tlo le sharela a video mo teng e leng hore McG is telling us hore na entlek why nyo vivo anasa batle kapa a sa thabele hore a katla for an interview. O tlo go hlalosetsa ditaba tseno di felletse hore na entleke what happened. Mare hey, ntho ke ratang ka hara tsena kaofela, you know, I even saw hore like there are so many like couple of episodes mo leng hore McG hits on Cassper di jokunyana about the fights, about some of his songs tse leng hore will di release, you know. And still ha ke soka ba ke bona Cassper mo leng hore maybe o khositse hore a try ho ba le beef le McG and all that. So somehow I think maybe Thabela Mjita and hey tseding ke tla le qokela tsona ka morao hore ke le share this video. Video ena ke ena bana beso.
Yeah. Cassper, dog. So how did you get to that point of taking that picture?
So we go to the show, right? Madison Square Garden, and then
shout out.
I had to Uber to go to the after party. So as I'm waiting for my Uber, he walks past. Cass, are you aware of my rete? He walks past, gets into his car, and then we meet at the after party. So when we meet at the after party, he starts doing that whole thing. Yeah, when I'm arrested, can't take poison. What did I do, poison?
Yeah.
And then we chopped it up. He bought me some alcohol, and then we started talking. You know, and nice. He was like, "Listen, bro, like, you know, I'm in entertainment. I get it. You know, you can say whatever you want to say about me, but when you start involving my kid."
Oh, yeah.
Then we have a problem. You know what
Fair
I mean?
Enough.
He's like, he was talking to Tilly and he had plans on coming to the show. But after I mentioned his kid, which I don't remember, by the way. But
no, I think it's that.
Yeah. Can you forget?
Yeah. Hey, guys, I think we can take umek ji as motelong hore wa ipuela fela ha fumane chance ya ho bua, you know. But hey, ke motho, and then ke motho na le maikutlo, ke motho understanding, you know. And as o mametse video e ke ketang ho le sharela yona mono no a hlalosa hore na Cassper ke eng problema na bua ka yona hore na why eltleke ke eng a sa ithabeleng e leng hore McG o ile a yetsa, you know. And it is funny taba ya hore G ha o pole le hore na ke episode e feng, you know. So meaning hore di mane dula a inahanetse ho pota fela ka hlohong ya hae, you know. So some of the things selong hore wa di bua on the podcast, it doesn't mean them. Yeah, but there are those who tsebang le wena hore I wanna this one, he means it. Like the other time hana bua ka phori, you know. Yeah, that one no e bona hore ntja ge mu kwatile monana, ntja ge mu kwatile. Mara he bana beso, ke ka rata ho utlwa hore na lona maikutlo a lona ke a reng eng ka taba tsena tselong hore ke le sharetse tsona tsatsing lena la kasheno. On the comment section, le njwetse fela hore na lona le ikutlwa jwang ka taba tsena tsa kasheno, or maybe ke eng e le goreng le a e nagana ka tsena tse le ka tse ke le sharetseng tsona tsatsing lena la kasheno. Le seke la lebala, please subscribe, subscribe and subscribe mo channeleng ya rona. O se ka lebala go clicka that notification button. If o ratile this episode, se ka tshaba o pressa that thumb up. Ke ka e thabela haholo taba eno. Ena e le shebeletseng hona jwale is the real talk. Lena Fezile Panakisimens, aka Mr. Die Hard Hustler. Jaya Game. Yes. Hona mona ho Epic Vision Entertainment. Ka le bona on the next episode. Ke le rata ka love e nngwe e dangerous blind. Danko. Bye bye. Mwah. Salute.
The Real Talk with Fez. So you know it hits.